Philadelphia mubona ari iki cyatumye Miss wacu atsindwa imibare cyane
imibare ni somo rikomeye
niba rikomeye se mubona ari indu zaryiga
abanyabwenge nimwige imibare
ariko iyo nyagwa y'imibare ninde wayizanye
nyirayo n'umuntu utavugirwamo
nese niba atavugirwamo ubwenge we yabukuye he
afite ubwenge yakuye ikuzimu